ndinamkele kwakhona. Umsimelelo ke yena use-scrapyard ufikelwa nguzikhali oxolisayo ngokumphazamisa ethi uzomxelela into yoba makayekuvuma ukutsalwa kangaka ngempumlo ngumfazi. Ethi makabethe la gqirhakazi lingufuneka alibekwe endaweni yalo. Umcelile ke umsimilo ethi makayeke ubiza umkakhe ngegqwirha. Akayithandi le nto ayenzayo and akayithandi le nto afuna ukuyenza. Ucela bakhe baqhwithane emveni komtshato ngayo yonke le nto ayenzayo ehlangene nofuneka. Hayi ke unobomi uyinto emutshayo, uthetha nomtshakhe efowunini umxelela uba uhambe kakuhle. Kungene ke usimampinga ephethe ii-PVDs nesikipha sikalungelo esithi ulungelo ushiye phantsi. Nozuko ke bethinana oko emgwexa usimampinga ethi nje uhlangana phi nezinto, okay uzazithatha zihlambe yena. Wabe sithi usisimampinga mna ndibani ke nexeliku, wathi uhlangana phi wena. Imibuzo yakhe nje xa emxelela into yoba le nto ayithandwa nabazali bakho apha kule yadi apha endlini, uthi wena ungena phi kwiinto zalapho, uhlangana phi neemenazi zikalungile. Uyinto nje emthethelelayo bethinani ulungile, yonke into ayenzayo ulungile, irayithi noba irongo. So ubemgwexa ke ethi makaye ukuba nedrama. Unontle ke ucenga unina ngento yelokhwe. Ufuneka umthathile ke sana wambeka apho afuna umbeka khona emxelele into yoba mamela ke awuzuzothetha nam into yelokhwe ngoku. Ube wena abona abantu bebehamba phambili kwinto yokwenza izinto zomtshato wakho bengutamkhulu. Kuthe ndingayotamkhulu wakho uye nakumsimelelo. Andithi mna ndindikhuphela ngaphandle. Waba ngathethi, hayi mama ndicela ungafaki amazwi wakho emlonyeni kum. Wathi unina, jonga ungakulingi undiqhela amaqatha aphatshileyo wakho mna. Ndicela nje undiyeke uhambe uyoplena umtshato wakho notamkhulu wakho nomsimelelo uphume kum. Wathi ndithi ndehle ndehle, watsho ezikhomba apha emagxini ethi yihla kum, suka kum. So kunzima ke kwamsimelelo. Unozuko yena uyagowa sana ubalisela unomaflawu uba kwenzeke ntoni. Uthi nje yeyi andiunderstand, uNozuko zange nangemini eyi-1 ndithi ndimbonise umzimba wam athi nokuwo. Kho le nto eyenziwa nguAnathi. Uthe uAnathi ke umdlisile sozuve. Uthi khini zange uNozuko ndithi ndimfezele iqeba lentsula alijonge nje nanini na iyaqalwa ndehlela le. Uyakhala ke unomaflawa kodwa umxelele ke wathi no vele ibingenzeki, kodwa wathi awuyicingi into yoba kungenzeka into yoba nakwabanye abafazi ngoku bekufika wena bekusenzeka le nto, ngoba wena kakazi luzu kwathi umfuna apha angafiki. So nakuAnathi noma kwenzeka the same thing. Khala ke sana uNozuko zehle inyembezi, gcwala ubuso eyinto nje entlimpinikayo bengayazi uba le nto ingaze yenzeke kuyo. Uthi ude wathi kunomaflawa soze kaloku ube kwi-competition nolali unguAnathi. Nozuko kumane moma ke ibhotile le yewayini ayiphetheyo si-stress. Uthi nje akakwazi kaloku ungacingi ngoluzuko, akazumenza kanje ngoku. Unobom uzikhuphele etshisa nyama nolungile. Bazosevwa ke ngunontle. Unontle uthe kayifika wambuza uba hayi bo ukhona, tsho kulungile uyamazi, but uthi wajonge ngamehlo nje athethayo into ethi inintsi into ayaziyo ngolungile, nokothuka ke into yoba kanti baphinde babuyelana. So bacele ke ibhotile ke yeshampagne kuzoselwa kumnandi ke. Hayi unobomi ubizwa kamnandi ngoonxinxi ngoosweetheart ngolungile. Phofu kasana noba ngubona uzobhatalela kwale bhotile. Ufuneka ucele uzikhali uba ilanga likanontle lomtshato ze luhambe kakuhle. Uthe uba ufuna le mali yelobolo uza kumnika yena. Uzikhali ke uye wanalelalihlo lingathi lothuka wathi hayi, kodwa ke ekugqibeleni ke sirhalela into eyi-1 mosisoba yi-2 for unontle. Watsho wamshiya apho ethi ke ayizikwenzeka into enjalo yento yemali. Unozuke ufune inkabi ezobulala uAnathi. Uthe ifuna amshiye efile. Uthe ufuna aqhwanyaze kanye afe. Umnikile ke nemali ke umntu wathi umnike 50% enye uzawumnikeza xa sele ewenzile ke umsebenzi. Uthe ke unozuko uzobe ngekho yena phaa, uzawushiya uAnathi yedwa. Utsotsi ucelile ke into yoba i-electric fence leze wenze sure into yoba i-off, wathomi uzokwenza njalo. So uthe enze sure ke into yoba ibe ngathi into engaplanwa ngale kufike umntu. So asazi ke noba izawuphumelela na into, kodwa ke umbonise nefoto ke lo mntu azofika ambulale phaa kulaa nto yalandla. Namhla asazi ke uba kuzokwenzekani kobusuku banamhlanje. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakomenta. Bye.